umukobwa umunsi umwe umwana w'umukobwa yagiye mu mihango bwa mbere biramushobera ayoberwa ibyamubayeho nuko ahamagara musaza we aramwereka ati dore musaza we aritegereza arareba aratangara cyane ati sha nubwo ntari muganga wagira ngo amabya yawe bayakebye